qaran karto berimo sayigeeda faysal hana laga maanta ku soo qabashay shooga sharaf tarle marka labaad waxaan ka leeyahay bijeega farsamo yaqaanada dhamaantood waxaan leeyahay waxaan ay sahlays bas hal ismi waxna siman thank you let's go DJ
Sida taay hila ama say maro, sera hasanag